juu ya maji. Kesho unatawanisha maji. So I will tell somebody about you. Ukinena mapepo yatoweka. Mapepo yatoweka. Ukinena viwete wajiwe.